Mu bushakashatsi bwakozwe ngo burerekana ko amafaranga arenga imiliyaridi 40 ariyo leta y'u Burundi yasohoye mu mwaka wa 2020 agiye kugura ingano zikorwamwo imikate naho nyene izo ngano zikinjira mu gihugu inyuma y'umwaka ayo mafaranga arishwe. Ishirahamwe SOPRAVAB gihaye intumbero yo guteza imbere no guha gaciro igitegwa cy'ingano zikorwamwo imikate rikaba ryace gihihangiro ryo kugwiza ingano mu gihugu cyose aho bariko bahimiriza abenegihugu bafise amatongo yagutse kurima izo ngano ngo kuko umwimbu bazoca bawugurirwa n'iryo shirahamwe nyene. Kuri uwa mbere rero iryo himiriza rikaba ryariko ribera mu ntara ya Bubanza.
Turiko turagerageza guha gaciro no kwibutsa abenegihugu igitegwa kimeze nk'icibagiwe kandi kigugwa amahera menshi tugiye kugisuma hanze kandi Burundi bushobora kwimbukamwo ico gitegwa mbere n'igisata c'uburimyi n'ubworozi babifisemwo ubuhinga natwe Barundi bazi no kuzirima mbere n'isi yacu ishobora kuzimbuka ari co gitegwa c'ingano. Ntivyari bimenyerewe ko habaho umuntu avuga ati turime kino kintu kandi nicera nije nzokigura. Kwebwe nka SOPRAVAB tuba twashyizeho ibiciro byerekana neza umuntu agiye kurima ko atazohomba bigaca bituma rero ibyo bintu byose leta yashyizeho kugira ngo isahirize ifashe umwenegihugu mu by'ukuri abishika ko bitamugoye haba nayo mabanki bikayorohera gutanga amaservisi yayo byoroshye. Reka tugerageze natwe izingano zirimwe mu Burundi tureke kuzera inze hashobora gutera indwara nk'uko hari hateye corona ntidushobore kuronka ibintu bivuye hanze hagashobora gutera intambara muri ibyo bihugu hagashobora gutera y'inzara n'uruzu byibuze hamwe n'ubwo ibindi bihugu byovyo byotegwa n'inzara twebwe tube twamaze kuvyirimira hano
ngo no kubafise imirima ariko batagira uburyo bwo kurima izo ngano ariko bavyipfuza. SOPRAVAB yarateguye ingene izo bibafashamwo
kuri abo bantu bafise amatongo badafise uburyo buhagije bwo gukurikirana ingano neza nkuko bitegekanijwe. SOPRAVAB ifadikanije n'abajejwe uburimyi n'ubworozi baradufasha kumenya abo bantu ayo matongo bafise uko angana hanyuma bakamenya ivyankenerwa hama twebwe tugakorana n'amabanki mu gushobora korohereza abo bantu batiriwe baramanuka ibujumbura kuba twobafasha kubasabira amafaranga mu mabanki atandukanye nabo bagaca baba mu Barundi bashikwako na bwa burusho leta yatanze aho umuntu asavye ideni muri banki ari iry'uburimyi hariho ukuboko leta yashizemo tumuhembye tuzomuhembera kuri konti yiwe hano muzoca mukataka ivyo mwamuhaye.
Umuyobozi ajeje uburimyi n'ibidukikije mu ntara ya Bubanza ndi kubagano Emmanuel akabashima cyane uwo mugambi w'iryo shirahamwe ndetse akavuga ko bagiye gukorana n'amakoperative vyihuta kugira ngo bashire imirima y'igeragerezo ku mitumba yose y'iyo ntara kugira ngo barabe izo ngano aho zishobora kuba hama bazirime kubwishi.
Jewe numvise yuko intara ya Bubanza nayo yashikiriwe kuza gukorerwamo n'uwo mugambi by'ukuri byaratunegereje cyane. Ndahava mbere ndanabibwira n'abajejwe intwaro maze kubibabwira barabishimye rwose ni nacyo gituma mwabonye n'inama yagirishijwe uno munsi. By'ukuri abajejwe intwaro nabone bari bitabye abo tuzokorana rero twebwe ino mu ntara twabyakiranye ugwezi turabishima rwose ubunya tukaba nk'uko mwabwise benshi bagiye barabivuga tugiye kujya ku kivi dutangure kuko ikino gitegwa birabonekana yuko kizorimwa cyane cyane mu makomine ya Musigati na Rugazi niho dutegekanya yuko duca duhera ubwa mbere kuko harabonekana yuko icyo gitegwa gishobora kuhaba gucyo mbere twandi turi nipfuza yuko duca rutangura gukorana n'amakoperative byihuta kugira dushobore kuronka uburere bunini bunini n'umwimbu w'ingano ushobore kumera neza kandi ube mwinshi cyane. Hari ikindi dutegekanya kuko turavye ukungene intumbero ya societe yipfuza yuko bakorana n'amakoperative nka yose mu ntara rero icyo twamaze kuvugana turategekanya yuko duca dushiraho imirima y'igeragezo ku mitumba yose y'intara kugira turabe yuko igitegwa c'ingano gishobora gufata ku mitumba yose ambavu y'ubwo burere dusanzwe tuzirere yuko neza neza by'ukuri busanzwe buri mwako ingano muri rusangi.
Uwo mugambi ugiye kurangurirwa mu ntara za Bururi, Muramvya, Karusi, Kayanza na Bubanza, ariko hamwe muri aho bakaba baramaze no gutangura no kuzirima.